Ngati Mulungu ali ndine, angandikanize ndani. Ngati Mulungu ali ndine, angandikanize ndani. Ngati Mulungu ali ndine, angandikanize ndani. Muli chigonjeso mu dzina la Yesu. Wolimbana ndine, alimbana ndi Yehova. Wolimbana ndi aho, alimbana ndi Yehova. Walimbana nane, alimbana ndi Yehova yo. Muli chigonjetso mu dzina la Yesu. Wotsutsana ndine, atsutsana ndi Yehova. Wotsutsana ndi aho, atsutsana ndi Yehova. Watsutsana nane, atsutsana ndi Yehova yo. Muli chipambano mu dzina la Yesu. Ndiwulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henereke chale mtumiki wanu. Believer, lero pa 24 June 2024 ulendo sabutopiki dzoziyamba dala. Believer tinasowana masiku awiri awa kona la munda tapambana tagonjetsa and pate yachitika mu ulemerero tamaona Mulungu akukhala Mulungu. Believer Mulungu adzilemekeza kwambiri lela lija la Ngabu mboma la Chikwawa mudzi mwa Finish Malile ndi Mozambiki. Believer ndi malo amene Mulungu adandiitana kumene ine ndakulira urumikiri dambira kumeneko. Ndikumalo kufunika kuyenderako basi. Network kulibe. Koma yawe adzilemekeza kunabwera mwana wa munthu. Ena uchokera Mozambiki. Ena uchokera ku trading kwa Ngabuko. Ena uchokera kuchakwa kunyindo kumagomero. Ena uchokera dera la Msanjeri mbali Malile mwenimweni chama sojeni mwa. Kunabwera anthu mwana Mulungu. Ena uchokera chaku East Bank. Believer. Kuna dzadza. Chondi kondoretsa Mulungu adzilemekeza. Mulungu achilitsa believer. Mulungu amasula anthu. Mulungu walandiranso mabanja ena mufumu wake. Endipate yachitika. Believer chigonjeso. Endi dzatheka chifukwa cha maintercessa munali pa maondo kupembedzera baba kala nawo ni Jehova nanu. Believer ayuda onsa nali kumeneko baba Mulungu zilemekezeni kuyamba mpaka na kutsiriza pamalo pa kuyaka moro zimwera akuyenda mwamphamvu kwambiri dzonsedzo dzatheka. Mulungu alemekeza mapemphero aoyera ntima. Mulungu alemekeza maintercessor. Mulungu akudalitseni maintercessor nonse. Akuyanganireni. Enda kupatseni zokhumba za mioyo yanu. Pajati manena kuti kupembedzera ku client intercessor ni maziko palibe amene amakuimbira manja palibe. Palibe amene angakuthokoza mapadera zikomo. Andisumachuka. Koma Mulungu akuona ntchito imene mukuigwira kuchipinda mukuigwira popinda maondo muli mphiri baba kusala kuja nkupemphera kuti chapa ntima pa yawe chichitike kudziko kuno. Mulungu akudalisani kwambiri tagonjetsa chikho warenga Yesu chikho chija warenga Yesu mamuna Yesu wapambana chikho chija warenga Yesu marumikira kuli azigogo ena ndi adzukulu ena ndi asisi ena ndi azilamu ena maneba kumati mwana uja uyu Nkujaru bilifa kumene tinkafuna kutamangisidwa chifukwa choti mvula ya soa akupembeza mbone nikuona kuti no mvula amene ali nayo ndikunziwa ndi malo omwe aja mwana Mulungu ndi malo omwe aja amene banja inati mvula nkumanena kuti osaukai mphawi ameneyi sangatenge mwana wanga kanjesa chani ndi malo amene aja bilifa mukudziwa kongokumana nawo ena nkumayamika Mulungu ndi mapita ko inde koma ulendo uwu ambira yamika Mulungu koma kudziko kuno kuli yawe haleluya ncholemekezesa Mulungu kwambiri wow ndikhozofotokoza zakumene kumpakena nthawi kunditera koma tamverane sabata yatha tikusiyana pano timanena kuti kudzibala make mbu mwana mbu mwana Mulungu tinayona ife passage Mulungu akumuza Moses Moses Aloni kukhala ukapa dziko pano watha endi aitanidwa kuti akasonkhanisidwe kwa mtundu wake kwa makolo ake mchiche wacho mfeka bwino nthawi yake ya imfa yakwana sakupitilira koma koma chosangalatsa akumuza kuti umvule zovalasi umpase Eliazara akhale wansembe monga nali dadi wake achite monga dadi wake ndipo Moses adantenga Aloni nakwera naye ndi mwana wache Eliazara navula zovalasa Aloni namveka Eliazara ende chimene ankachita Aloni mchimene akuchita Eliazara ndeti manena kuri mzimu wodzibala usowa ife takopeka ndimene Aloni anachitira chifukwa mwana wake adalongedza mwakarundu nimari nene ndinu makoro longedzani akarundu mwa ana anu dzibaleni mwa ana anu mudziwa kudziko kuno kuda dzitumiki ambiri ngogwa mpapaya alibe ana atumiki ambiri samabala ndichienda okha atumiki ambiri alibe ana ndi agojo kuzimu endi zotsarira zake iwo wakamwalira utumikiwo umathera pompo palibe Eliazara amene angarenge chankari mwawo ndimafuna ndilise pherere mabishopo dzibaleni musamakonde kuenda nokha bilifa mmene ndinali kuchikwawaku tinali ndi timu ine mukamamva kuti tibwera kumeneko mabwera ndi timu haleluya dzimachitika fuasha kudzibala tilosera mbumba yonse ya Yuda inali kumeneko kuchikwawa ena kuphunzitsa ena kupempherera awo ena kulimbikitsa awo ena kulalikira kuya masiku onse atatu zamphamvu zikuchitika Eliazara anali pomwepo kudzibala ndimayamika Ambuye kuti Mulungu adandipatsa ana ana ena akatumika ngati apo kodi ndi abusa chale ndi ndana mene kana kuti iye koma ndi mwana wawo ndakudzibalako ena ndichienda yekha chindaeka alibe mwana sadabereka ndipo satsagana ni munthu sayanjana ni munthu kulibeko kumene akuyamwitsa akusiya akarundu olo muyang'ane utumiki wa Khristu Yesu anali ndi ana apa mtima amene katundu adalongedza mayiwo achina Petro komanso Yohani kudzabwera uja Yakobo adalongedzedwa katundu ene mukafuwerenga Bible yano anena kuri ankarenga pena pali ponse pokwera phiri adapita nawo ali munda mwa Getsemani magulu ophunza chadagawa pawiri adarenga ena kwasiya paokha ndikutenga atatuwa kudzibala kwasiya paokha Yesusu nkapemphera payekha Bible nena kuri akamabwera amadzusa Petro ndi atatuwa amadzusa atatuwa endi sankafika pamene padali aidaja ankafika apa Perulo dzuka dzuka kodi sungapemphere nani akamala wa nyumba pamene munthu amwalira maliro amarenga atatuwa kudzibala mtumiki wanji wekha wekha mtumiki wanchi waenda weka, mtumiki wanchi wachita zonse weka tamvelani. Lero zilibu ino mkwenda no kazikomo, koma ino mungu waka urengani, onga aloni, urumiki wanu uzatela bompu. Zibaleni, wina agamane na mkumata, hakumfeka ngeta chalitwa. Haleluya, make mbu, mwana mbu. Ana upempezira, balani ana, maintercessor, beregani ana upempezira. Mkumarenga teti kwele pili, teti kapempele, beregani ana. Ndimai wantundu wanji upempezira kwa magojo guzimu. Ndintumiki wanji uchuka kwa mpili, kwa mandi gojo na kwa mpapa ya muzimu. Alibe mwana. Njokuza kwa mpili, ampili saba lai. Haleluya. Adipunzisa ife alone. Mwana wage Eliazar. Ndipo yungoshoka mimba mwene mwene. Leta jidika jisomu. Tilindiana ochoka mimba mwatu. Koma so tilindiana mene mungu adipata kutumiki. Tizibare. Ena bola nkula mati. Ana angoshoka mimba sidzikuenda. Pali dzije wakandi dzimiyambi ati ntima wa galu sombu yake. Anthu amanena zambiri chabwino. Nanga kurumiki simungadzibereke. Ana anunso kanao ni vansi. Mwana onse apezeka wina Eliazara. Apezeka wina Eliazara. Bilifene mungu andida litsandiana ojuluka. Koma pano. Mozi mwa iye. Angotengeratu, ndukutengeratu mwano shoka mimpamu. Angotengeratu kutenge, aka ngoima ngari hapa, aka punzitsa, aka ladikira, antu nkumane na guri abusa, apande mwadzibara. Ari ku sekondare, mpaka napana punzitsa, aka pana guri, kodi mwana menuja abusa, mwana menuja. Ndine napana mununga nkomela ntima, ari ku college university ngakhala ari kumene ku ndikamwana kopinta mahondo kanga kugwira ma fasting 30 days 21 days ba sukulu yake sana ndikhumudutsepo mudzodzana dzina dzimazunzo kunamizana lolendo hakunoti dadi kuli trip pafunika 22,000 hakunoti dadi kukufunika dzina dzache kuti tipite ku Europe. Anae na upanda mungu. Kufunika sakuti. Sisi kufunika anso. Mbafa kufuna ndarama ana. Mwana uyu kuzibara ama nena chokajo chini chofunikira. Enda malalikira ama punzitsa. Mene munafika gale kunyumba manzi wa basi. Anzanga kuchari chikunde kuti. Si mulendo wao. Anzi wa basi. Akanguima cha mwana ibambuka jenditushu. Haleluya. Chisomo so chiri hapo, ana kuzimu, zipona, mwishita ukaripa, haleluya, ndane mende, chale ndane mende, kuzidala, magimbu, manambu, enda pasidwa ana, muna kumaswa na akasi, haleluya, enda akudaririka, magrupu ankarimu, akudaririka, magrupu ena, akudaririka, maurumiki ena, akudaririka, saa kudabansu, anaka zina, nipo zazuka so zipona zina zopia kwa mpili, zika imangarabe ni mkumari, huku ndia kuzibala huku. Ndili ndi funseni, ndinu o imba, muda zibala, mwini ni mwana aswame na maimba angadini, ndinu intercessor, muda zibala, mwini ni mwana aswame na mabembezera, ndinu mulariki, muda zibala, kutikushoka kwa nukulariki upitilide, ndinu mbusa, muda zibala, kodi mwini nae mwana, Mwada nfaka ona inu, kuona nso iye, mkumane na kuri yesu, mtumiki ya zibara hapa. Zujini kazimane zikapena njinu noka, gojo. Pausoeka kujosa zovara kumpasa Eliazara. Ina njini nao a Eliazara. Pena dejita kwa ikaka guluka inu a Eliazara. Chonti, zovara sangarunisu. Endi inu so ana ndugu langi zeni mujikala uchanza. Achangu pa majididwe. Eliazara sadali mwana wambaye. Mundi mfaka. Ashina perlu ajane hana jasadari antu wampu. Adari hana achangu pamachitidwi. Zochita sachangu pamachitidwi. Mundifa. Mwana wanji mulesi. Mwana wanji okalara mbari. Mwana wanji osamvera. Mwana wanji osatanza rare wake. Dadi wanu ngo kudzidwa ni mavuru antu ena. Nuso mudzi kudzidwa ni mavuru antu ena. Dadi wanu wama tandiza. Nuso mudzi tandisa. Dadi wanu wama pereka. Nuso mudzi pereka. Dadi wanu wama sara kuja mkukwela piri. Nuso mudzi kwela sara kuja sara kusara so sara kuja kupara no piri. Dadi wanu wama gonda kwa mpiri intercession. Na nuso mudzi kajani pa intercession mkumape mpezera. Sala kuja mpaka na mwezi wa tuntu masiku onse sate kumangoje kumango tafuna mpaka na kudzimbidwa mimpa pam 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 kumango gazo vunda maranda ndani bambwano ama gazo vunda bambwano ama dzimbidwa ndikudya simuka khala kwa mpato sala kuja bwanje simuka kudzidwa ndi anthu ena Eliazara ni mafuna ndinene aeria sala nonse kalani otsanza rare wanu achangu onga rare wanu andi mudzimva rare wanu anganena ena rare wanu akukuda ndaulani chinsinsinayo tazina ana mukachuluka apa ndifane pereke chinsins ana mukachuluka utambwari umabwera sopamaro ndimati ndilangizenu aeria sala Osa matanza antu foka pa guru. Kandi pa mpingo. Osa matanza antu foka antu pikisana. Ofuna kuibwezesa nchito pansa. Tamatanzani achangu onvera zimene dadanena. Chimeneji. Ndekuti chovala cha dadu chidzavuridwa. Iwe nkufekedwa. Chovala cha Aaron chidzavuridwa. Mtupi ma Aaron nkufekedwa Eliazara. Chifta Eliazara. Adali wachangu. Kumusa tiye pili. Adagwera nao. Sadakane. Adachifala chovala cha dadu wake changu. Alipo ena matanza ntofoka. Muliba guruburu no kano kama Eliazara. Parena pamene bongo foka kwa mpili maichidu yao. Chenje zolango sa chanza antu ofoka, chanza antu achangu majididwe. Mwabasidwa nshitu, tamajidhani. Mwazidwa chochita, tamajidhani. Mwazidwa kusonka, tamasonkani. Mwazidwa kusaya kuja, tamasani kuja. Mwazidwa kutiti pita kutumigi, tieni. Mwazidwa kutiti mutandisi, tamatandisani. Karani wachangu kutichovala cha aroni. Chidzavekedwe inu. Lore nindipereke karundu wa lero. Lero dikunena kuri, jodzi ambadala. Oh hallelujah dzodzi ambadala numeri chapter number 21 verse 1 mpaka na verse number 3 ma verse atatoka mawotsogolera aisraeli aononga kanani dzodzi ambadala dzodzi budadala tamvelani verse number 1 pamenepo mkanani mfumu ya aladi wokhala kumwera adamfa kuti aisraeli anadzera njira ya azondi anathira nkhondo pa israeli nagwira ena akhale ansinga dziyambadala rwitsi ndipo israeli analonjeza chowinda kwa yehova nati mukadzapereka anthu awa dzanja langa ndidzawononga midzi yawo yonse ndipo Yehova adamvera mawu a Israeli napereka Akanani ndipo anawaononga konse konse ndi midzi yawo yomwe natcha dzina lake la malowo Horima Dzodzi ambadala idzi. Wina waga da imba. Si nyimbo ya uzimu kweni kweni. Koma muri message. Si ya uzimu ya. Koma nkarimo muri utenga. Koma njaka regale. Ndakipa zozi ambadala. Usanene. Usanene kuti ndimalodza ai mayikumbukira meneja kandana daimba panoba think ndimbusa malalikira anaimba nyimbo imene pari dzinthu dzina timadziyamba dala timadzipula dala timakadzitenga dala toka tisamanene kuti ndimalodza tisamanene kuti ndalodzedwa Bible kunena kuti believer apa pakunikhudza kwambiri akananiwa akuti adamva zoti aisraeli akudzera njira ya azondi nawo akanani adapangana kuti akuluakulu tieni tikathire nkhondo aisraeli kudziyamba dala nkurengana nkukusana tieni pakanaka agwira nkuarenga israelina nkuamanga adadarenga nkuamanga onga amsinga nkuarenga ngati akapolo nkuazunza aisraeli kumenya fuko losankhidwa kuzunza ana ayawe Bible kunena kuti israeli adawinda pamaso pa Jehova Dadi, mukatipa samphamvu, mukatichitira chifundo, ife kugonjesa Kanani awa, mukangotipa samphamvu, tamverani tikhulupirika, tiyababada, tiyathidzimula, midzi yawo yonse sitisiya mudzi pano, mukatipa samphamvu yawe, mukapereka m'manja mwathu akananiwa, sitikusiya nyumba ya munthu, tisalaza, tiwagweba, mukatipa samphamvu Mulungu, tichita ife mokhulupirika, awa kudana ndi mphumpha yanuwa, onse tikwathidzimula. Ndakuti Mulungu adamva kumwamba. Adamfa, adapa samphamvu. Bible kunena kuti Aisraeli adawapha akanani. Aisraeli adawakantha akanani. Mpaka nakusalaza mudzi ndikupasa dzina Horima. Tasakaza Jehova ali mbali yathu. Adawinda na yawe. Adawinda na Jehova. Adawinda Israeli. Mpaka na akanani adaphedwa. Dziyambadala kudziyambadala ndinaimba nyimbo olimbana ndi muyuda amalimbana mulungu ayuda nonse mulibwa olimbana ndi muyuda amalimbana mulungu wakangana ndi wopemphera amakangana mulungu amene mumatsutsana ndi maintercessor mumatsutsana mudzisamala kwambiri panthu amene otsutsana nawo chifukwa ali panthu ena mumatambira yawe and zotsatira zake mulungu amayilowerera akayilowerera yawe pa inuyo pamakhala mavuto believer mavuto ena amene kudzikwa anthu akumana nawo dzodziyambadala adadziputa okha ankalusani njira israeli israeli sadakangane nawo israeli ankalusa njira ya azondi israeli sadayamba kanani koma kanani kukula mtima akanani kudziyamba dala akanani adadzipula dala akanani kulimbana ndi fuko losankhidwa akanani kulimbana ndi ana yawe akanani adayamba mtundu wovuta kwambiri dzodziyambadala ndikunena ndiyena pano moyo wawo wafika pa wesi dzodziyambadala marenda ena mukudwala dzodziyambadala munkakhala bwino mleka dzipalamula kubala uko dzodziyambadala pano chindoko chinzonono thupingotha dzodziyambadala mudali m'banja labwino kwambiri koma banja ligwede gwede dzodziyambadala mukakhala bwino koma nokha mudatsanza ena kulalarira ndi kunyoza munawo dzodziyambadala pano chibanja chikugwedera nthawi ineri yosakuthamangisa dzodziyambadala mudali pa ntchito yabwino koma dzodziyambadala yambakula mtima kuderera bwana Dere la hedi, dere la pea, aparibe, ya aparibe, na fenso di kosa kala hedi, na fenso di kosa kala debide, jodzi ambadala, panoba, antamangisa, amponyo, kubira skulu yere, amponyo nuko, jodzi ambadala, business mdana ya bwino wambiri. Pano kampamba konseka cha katakupukutika konseka jakata umphawi kubwera dzodzi ambadala nkazi muli naye magona naso ndiwina kunja dzodzi ambadala lero chuma chonse chidata dzodzi ambadala dziko langa kwa dzadza anthu akudusa munyengo dzokulukutika mukafufudza adadzi ambadala adasirira miyendo Dzimendo dzikulu. Wina atavala kasketi kominula. Ntima ba. Asisita imani. Dzodzi ambadala. Pano chuma chonse. Bancha lake sili nsomakale. Dzodzi ambadala. Zifuwa zina zimena nfakudwara zosachirazi. Dzodzi ambadala. Adayamba ntundu osayambika. Adalimbana ndi anthu osafuna kulimbana nawo. Adakangana ndi anthu amene ali malonjezano. Adayamba anthu amene Mulungu amamenyera nkhondo. Anthu akungodusa ninjira. Atieni. Amena chatini, tieni tikamba nawo. Tieni tikamenya menacha. Atieni, akanani. Zona akanani. Padzadzaka nani ampiri padziko langa olimbana ndi ana Mulungu watsutsana ndi ana Mulungu orambira ana Mulungu ena mupangana kuti mudzitambira zitumiki ndege yanu igba inu ndege yanu Jehova igbesa ena mudzimenyesa milomo muyamba kupotoka milomo ena mufera kurulo ndimafuna ndilize kwerere ena kufera kutulo wai dzodzi ambadala adapita katambira odzodzedwa endizotsatira zake adafa kurulo anthu kumadabwa sanadwale wai apezeka akufa dzodzi ambadala adakarambira Israeli Birifa ni mafuna ndugu za chintu chikwaiwe ndi good news. Kutaku pari anfena kudziko kuno rakwira chifama bwa kudza kutambira nini. Mulungu adakanda. Kutaku pari anfena lero akudwala kwa mpiri dzodzi ambadala adalimbana ndo dzodzeda Mulungu. Adayamba kwanenera mabodzo dzodzeda wa Mulungu. Adayamba kwa kurani kufuna kuti akhale mavuto wodzodzeda Jehova. Mabodzo adayambika arumika manager dzodzi ambadala dzimene dzimabweresa matenda ena ali mu asima yopya kwa mpiri ena matenda opita kuchipatala amauza kuti sikudwala pamene mthupi moiya kudwala dzodzi ambadala adalimbana ndi fuko losankhika ya mapangano. Dzodzi ambadala. Wina kundifomereza busa mukunena ndina munanga dzodzi ambadala munanga chiti kuko chidayambika koma munanga dadzi ambadala moyo wawo udalowerera machidwe awo oipa dzodzi ambadala chuma chamba kusowa dzodzi ambadala matenda sakupuma dzodzi ambadala business idatha dzodzi ambadala banja sokonekera dzodzi ambadala utumikiso kutha dzodzi ambadala chigrupu anthu akuthothoka dzodzi ambadala osamanena kuti ndalodzedwa uradzi ambadala osamanena kuti anthu akundizonda dzodzi ambadala njala nchuno kumangogonana ndi aliyense lero mamuna ako adakupezerera kenaka iya andirodza ndi anti banjanga madana naso akulodzanda dzodzi ambadala weka udadzirodza weka watasa weka banja lako ndi wamba kunena anthu ena dzi ambadala Jodziambadala, osamanena mabodza ngwazi dza Yehova. Jodziambadala, dzimabweresa mavuro pamoyo. Adafa akanani, adaumbudzidwa akanani, adaphedwa akanani, adapita kayambadala Israeli, akudusa njira yazo ndi, adapita kayambadala Israeli, akudusa ulendo pita kwao, adapita kayambadala zotsatira, adaphedwako. Adaphedwa. Believe osamaziyambedala zinthu zizileke. Winali mavuta kundivomereza busa ineyo. Ndadziyambadala. Wina pano banja data. Heka. Sikulodzedwa iyai. Heka ndithu. Mwano pa munake, mwano pa akazake, pano ali heka heka. Mamuna age wina dantenka, dzodziyambadala. Musamale kwambira zina imene muli mabanja, osamadziyambadala. Mukumana ndidzi mpaka na dzina kuperekedwa Horima. Kuleko vala zima ya mpiri pano ndi Horima. Asimambo ampiri ndi Horima. Adadziyambadala, sotsarira zake, akuyenda munyengo zowawa, Horima. Midzi yao idasakasika. Chuma chao chidasakasika. Tanzilao inasakasika. Urumikiwao inasakasika. Horima, dzodziyambadala. Wanji mawa mundilondole. Dadi ndikule megezani. Komaso kukupa sanule. Marilangi zapo yamba wikino. Kutikudziko langa dzilipo dzina anthu achita kudziyambadala. Dzimene dzodziko azunza kwambi. Mwana wanu ushu alirondo viro. Ndipo uyo kuchita kudziwa idzi ndadziyambadala, idzi ndadziputa ndekha, ende dzimene dzodzambweresera mavuto. Pamene akupepesa Mulungu mkulu keri muyambe naye chapula chatsopano, kandi matenda nchiriseni, kandi umphawi yambuye ndikupemphera longosoni za chuma zake, mudzina la Yesu mumpaso mboni pamene akupepesa. Mwa Yesu Khristu oyera mtima tiyankhe kuti, Amen and Amen.